Peep around the door, I got a big surprise. Couldn't see a thing but open skies. They're taking her away, where is she now? Ba-ba-da-dum, ba-da-bye now. Ba-ba-da-dum, ba-da-ba-ba. Ba-ba-da-dum, ba-da-bye now. Ba-ba-da-dum, ba-ba. Wish that she was here, I wish she held my hands. Maybe she will know, baby, understands. Why was I so cruel? Where is she now? Ba-dum, ba-dum.
Da 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 da